Linjani mthakazi kandaba zizukulwane zebhideli imnyama ngomlomo. Siyalamukela kuNozindaba lapho esiphakulelana khona indaba ezimayelana lelizwe lakithi. Njengenjalo indaba zethu zanamhla sizazithola uqembu le-VOA elise Washington DC. Siyabonga kakhulu ngokuhlanganela lathi. Lingakhohlwa ukuklikha lapho kulesandla esitshengisa ukuthi sharp okhombisa ukuthi like lalapho okulotshwe ukuthi subscribe. Lishare labanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Uyahlaba phansi okule arrow egobileyo ekhomba ukuthi share ukuze uthumele abanye. Asiyeni kwabase Washington DC.
Zulu kandaba holamukela emsakazweni ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leLeZanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla eleZanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application angithi wena ngoyabo ulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona engathi lapho sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leLeZanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga alelibandla edalele parlamente lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC axotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla leZanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla eleZanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi kuSouthern Africa, yithi lizwe eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonokho into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuzele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuzele bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kula ndlela. Ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. singehluleka khonapho okuningi lingakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Liyakwazi ukukhulumisana, liyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo eqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabang baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lweTCCC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani, kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano, ukuze singadilize lethemba labantu beZimbabwe? Ngoba ndiyawuthi uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-TCCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso weZanu. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu labantu sibili uthi umuxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eParliament sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangkhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolonga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu ukuthi ungabadingisisa abanye babe sithi hayi okumelwe yiZanu kamvumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-TCCC kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi yiludubo esilalo.
Lo ke ngumnomzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla leMDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu eMthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano weMDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla leCCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bebengazi. Ungayenza i-agent chamber application angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo uyanika ke laba abakuphikisayo or laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule ma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabunga ikhukhu because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho lufake luphele lo aphendule lo anga opposa ke wena sufaka ukuthiwa answering affidavit. Izikhathi eziningi akubile sidingo ma wenze kahle i founding affidavit yakho ma uyenze nje abakahla kudinga ukuthi kube le answering. Manje bona ke yiba bafaka answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala ayinikani chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise. So ke nje lwafundile ke ijaji lawo maphepha ke baselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile?
Umbuzo wakho muhle ngempela msakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa ziwrong, ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Lama ngazi msakazi, angithi ngihlala ngitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba le ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngabe sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa-ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle-ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazi na everywhere, abantu bapolitike politika bese bethola ithuba ke ukuthi banihambise ejaji bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle ma ngokuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa ma behambe for interdict, bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba ujaji lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibonile amaphepha lokuthi uhambe kanjani kanje.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizo Chabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwephula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi owesilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa wajabhe bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapho sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu. Bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ungani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo, kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa-ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kubalula ukuthi umntwana nxa ungabe ukho ngahambe kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
Loke ngumnomzana Difa wajabhibha ngodube ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Manguiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe. Wake waba singaphinda njalo iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Manguiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe uthi yena umbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uthi wenga wayesala egula kakhulu uMangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamachumi amabili $20 isakalinye okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Studio 7 Studio 7 njani nonke kanti amamessage abalawo ubala amamessage abantu abanjani zofuna ukukhuluma ngendoda le yakochabanga ukuthi indoda le kanti icabanga njani kahle kahle engondenzayo indoda le vele yona ifuna ukuthi empilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba naye empilweni yakho uchabango akananihloni sho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho nayena lo phukeng kanti bekuphathi kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-CCC yena wayesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abe esidla imali ewithdraw ukuthi yena akasacontest njalo ehluleka ukubabhadalela manje ku-CCC ungene nini naze nasingcwelisa isizwe sikamthwakazi madoda hhayi angazi ngani
sanibonani salona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicandi lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alande ubulawa kwebandla le-CCC why bengamixi-ke nalaba abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu phinde bebulale ngapha ku-MD ku-CCC waye kusifisa idili lodwa babe kuthi mhlawumbe abanani lokubulala anikwezanu lakazi bathiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi aze kahle bathatha besenza izilimo kanti izilimo ayiba wabona ubona ukuthi yizilima limastrate kukhuluma kobulima lokungabantu abadala okunjengangamakhehla ukhuluma into ezingenangqondo kanje hayiyaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa awuchamisa la zwizwi ngani kakho
Studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala nokudana ngochabango lo sithi usengezo chabango undalo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuza bathi kanti vele ufuna ukuvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama lephathi yakho wathi hhayi yena uyazimela enguye yedwa uzukuzuku usengusekretari we-CCC usehamba ye-ISUZU imali beseyithethe ngaphi i-ISUZU leyo ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khonapho u-Studio 7 lani ukuthi nje suze lihambe liphenye izindaba ukuthi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngaphi leyo mali yokuthi ahambe ayisuzi yena engaqabanti kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la emalokishini kufuna sizichaze ukuthi kuliphi lokishi kodwa into esizwisa ubuhlungu ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali ujesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje uthengisa ilizwe lichabango lo uzithi ngichabango ngiyabonga Studio 7 ngikhulume ukuthi layazwe lapho khonti ayisi ukuthi kasimazi siyamazi
ngiyalibingelela bakastudio 7 hhayi thina siyaphila siyazizwa iy'ndaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezo chabango naye nalo uphugeni wakhona nalo wankwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
hey salibonane basakazi bestudio 7 yebantu mnangagwa uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelela since lowo nje ehlutsha ludaba legugura wonto uyagula lwababa othiweka ngabagulayo nabo Muhammad kuthi umahadi lowo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engavele into nje vele nalo uthuma balandela kuphela ayeye madoda
estudio futhi ngalobana i-TCC ilisana leZanu ikhiphe izana esihlalweni kodwa silisana loChavang aChavang ngivuma mphela ayinto yenzakayo anyamvuma kuba manje i-TCC ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izana but isilisana lokuthi uChavang ayazi so kuhlungu lokho
yezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena babothi wena uChavang manje wena njengokuzithi wena unobhala wena we-TCC inqumo ngoba phela wena manyawo zethu nginobhala awukwazi ukuthatha ini uyithatha lobani hayi siyabona nje itoti yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu zene eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kula ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu zene kuthiwe ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubelokhu uzobizi lokhu zene isibongo sakumalungu iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho
siyalibingelela siyalibingelela esikudiyo hayi siyazizwa ziyaqafuna kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonala ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapho ephathini yona leyo ebuswayo kodwa ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa ngayo through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sekuyenze isemtingi kutho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi balemali ma ungene khona uliNdebele befika ngale bayakuthintsha ingqondo ngendaba yayo leyimali so kunzima ukuthi sikulungise
yeyeni bingelela enkundleni hayi siyamuzwa uChava ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe TCC umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi TCC singekabani singeyakhe yini uChava ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe TCC andinjongo kaChava yonke nje uma uyibhekile uChava isifiso sakhe ngikubisela izano likhumbula ukuthi leshani isikhathi kwathi kusiya kuma-election vele uChava nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-TCC lana yi-12 asuspende baba le nhlanhla ikhodi yababisela uChava uthe sebona ukuthi umzamo wagelwana uphumelelanga nanko manje sefuya futhi lomunye umzamo kodwa inhloso kaChava loba singathi ukudiliza i-TCC efake izano and uma ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MA omonzola lawo makhube yinto yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extreme efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokho uChava yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okhalpan tubeglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uChava into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu baseZimbabwe abantu basemathebheleni uChava singakhulumelayo ize liphumele tshona uChava usebenzela izinto ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operate kanjani yibo abangathi uChava ngumuntu we-TCC uChava asomuntu we-TCC kucace ba
siyabingelela Studio 7 izano PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana lezabo sengeza uChava ofazi o speaker of parliament ombenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahloni kulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparliament ngeparty yabo njenge-TCC baqedela bethi abasavunyelwa abantu be-TCC kusebenzisa igama le-TCC sengilezano ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu be-TCC basebenzisa igama le-TCC ungemthetho selingelika sengezo chabango selingelesifazi selingelezano umbuzo wami 10 bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilimala leyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthwe bale politiki yokungafundanga ukuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuka ethi usengu secretary general weZanu use recalla bonke abantu beZanu sexosha lomnangagwa iZanu PF singeyabo enkantolo kufike kuphumelele ujudge ethi kulungile kunjalo iKangaroo country enjani ibanana republic yini na abaqale besitshele lokho nasengamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngayo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othwa ngu-Anglican Isifana. Okunye kuyagcina ungani thiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani ukuphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wena bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Size sithi ombuso ofuzwayo labo efidlela ncube bangcono seke sibezwe ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlazi imunzi hlale gcwekana le CCC ungazani vele wayifuna ukuba ngupresident wangkhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku Studio 7 uyabe ngakhulumela ukuthi ulwela abantu beZimbabwe bathi uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enyi party labantu yena vele kanda support so lokho awungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguyongena estrade sithi uChamisa abe nguyolwa lezathu izani ibambe konke amasocha amapolice ini everything amakhodi so uChamisa kubokwenziwa nguchaba ngoku yakhanya vele ukuthi kona khona kuze esandla seZanu ngoba ngakula sandla seZanu umdenda ngayi court that day yathi sikungabi lo muntu recallayo lo ziyambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwa staff e court labana ngabantwana ibaba batshela ukukwenza ikobe recalla bengalalela umthetho we court lama court bayatshela ukukwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa trip siyaba ngeke bezibe idilize ngoba trip siyithabantu so into okumele beyinanzelela abantwana leyo so angikeneyo sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena ungabheka khona la abantu babashuta amapicture amapolice abengela moto ipolice ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazila mithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguyongena estrateni akusikwanele wena mdala wena
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12024650318
Siyabonga kakhulu ngokuba lathi mthwakazi kaNdaba. Siyalicela njalo ukuthi liklikhe ulike lo subscribe njalo litishela abanye. Lingaklikha lapho kule arrow egobileyo ephansi lapho ukuze lenelise ukuthumela abanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Siyabonga kakhulu inkosi ilibusise. Lisale.